waxaan ilaahay ugu dhaartay
Allah muso
Ladies and gentlemen.